Uyeremiya chapter 1. Incwadi kaYeremiya umprofeti isahluko sokuqala. Amazwi kaYehova unyana kaHilikiya wakubabingeleli baseAnatoti ezweni lakwaBenjamin ekwafika kuye ilizwi likaYehova ngemihla kaYosiya unyana kaAmon ukumkani wakwaYuda ngomnyaka weshumi elinesithathu wobukumkani bakhe nangemihla kaYoyakim unyana kaYosiya ukumkani wakwaYuda kwada kwaba sekupheleni komnyaka weshumi elinamnye kaZedekiya unyana kaYosiya ukumkani wakwaYuda kwada kwaba sekufuduswini kweYerusalem ngenyanga yesihlanu. Kwafika ke ilizwi likaYehova kum lisithi, ndingekakubumbi esizalweni bendikwazi ungekaphumi embilinini ndakungcwalisa ndakumisa wabangumprofeti weentlanga. Ndathi mna kuwo Nkosi Yehova, yabona andikwazi ukuthetha ngokuba ndingumntwana. Wathi uYehova kum, musa ukuthi ndingumntwana, ke uya kuya kubo bonke endikuthuma kubo, bonke endikubisela umthetho ngako uze ukuthethe. Uze ungaboyiki ngokuba ndinawe ukuba ndikuhlangule, utsho uYehova. Wasolula uYehova isandla sakhe, wachukumisa umlomo wam. Wathi ke uYehova kum, yabona ndibeke amazwi am emlonyeni wakho, khangela ndikwenza namhla umveleli weentlanga nezikumkani. Ukuba unyothule udilize, utshabalalise, ugungqule, ukuba wakhe utyale. Kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, yintoni na le uyibonayo Yeremiya, ndathi ndibona intonga yomthi womamangile. Wathi uYehova kum, ubone walungisa, ngokuba ndiyakuliphaphela ilizwi lam ukuba ndilenze. Kwafika ilizwi likaYehova kum ngokwesibini, lisithi, yintoni na le uyibonayo, ndathi ndibona imbiza ebaselweyo, ubuso bayo bubheke neno isentla. Wathi uYehova kum, entla kuya kuphuma ububi, bube phezu kwabemi bonke belizwe. Ngokuba uyabona, ndiyakubiza yonke imizalwane yezikumkani zasentla, utsho uYehova. Ziyakuza ke, zimise iseso itrone yaso ekungeneni kwamasango eYerusalem, nasezindongeni zayo zonke ngenxa zonke, nasemizini yonke yakwaYuda. Ndiyakuthetha elokubagweba kwam ngenxa yobubi babo bonke, kuba bendishiyile, baqhumisela thixweni bambi, baqubuda emisebenzini yezandla zabo. Ke wena, bhinqa amanqe akho, usuke ume, uthethe kubo konke ndikubisela umthetho ngako. Usa kuqhiphuka umbilini ngabo, hleze mna ndikuqhiphule umbilini ngabo. Uyabona ke mna ndikwenza namhla umzi onqatyisiweyo, intsika yesinyithi, udonga lobhedu kulo lonke ilizwe lokumkani bakwaYuda, nakubathetheli balo, kubabingeleli balo, nakubantu belizwe. Baya kulwa nawe, bangabina kukweyisa, ngokuba ndinawe ukuba ndikuhlangule, utsho uYehova. Amen. Jeremiah chapter 2. Incwadi kaYeremiya isahluko sesibini. Kwafika ke ilizwi likaYehova kum lisithi, yiya umemeze ezindlebeni zeYerusalem uthi, utsho uYehova ukuthi, ndikukhumbulele inceba yobutsha bakho, uthando lobutshakazi bakho, ukundilandela kwakho entlango ezweni elingahlwayelwayo. Ube ngcwele uIsrayeli kuYehova, intlahlela yakhe yongeniselo, bonke abamdlayo bozeka ityala, bofikelwa bububi, utsho uYehova. Liveni ilizwi likaYehova, ndlu kaYakobi, nonke imizalwane yendlu kaIsrayeli, utsho uYehova ukuthi, bafumana bubi buni na kum oyihlo, lento bakhwelela kude kum, balandela izinto ezingento, baba yinto engikayonto. Abatsho ukuthi uphi na uYehova owasinyusayo, wasikhupha ezweni laseYiphutha, owasihambisa intlango ezweni eliyinkqantosi leziwoko, ezweni elingumqwebedu, elethunzi lokufa, ezweni elingacandi mntu, elingahlali mntu. Ndaningenisa ezweni elinamasi achumayo ukuba nidle iziqhamo zalo nezinto ezilungileyo zalo, ukanti nakungena nalenza inqambi ilizwe lam, ilifa lam nalenza langamasikizi. Ababingeleli abatshongo ukuthi uphi na uYehova, abaphathi bomyalelo abandazanga, nabalusi bakrekra kum, nabaprofethi baprofetha ngobhahali balandela abancedinto. Ngoko oko ndisaya kubambana nani, utsho uYehova, ndibambane noonyana boonyana benu kuba welani niya eziqithini zamakiti, nibone nithume nakwaKedare, niqale kunene nikhangele ukuba zikhe zakhona izinto ezinjalo, ukuba uhlanga lwakhe lwananisana ngoothixo balo, bengethixo ke bona. Ke bona abantu bam banane ngozuko lwabo into engancediyo. Mangaliswani mazulu yile nto, nibe namanwele, niqothole kunene, utsho uYehova, ngokuba benze ububi obubini abantu bam. Bandishiyile mna, thendela amanzi aphilileyo. Bazimbela amaqula aqhekekileyo, angagcini manzi. Usirayeli ulikhoboka na? Ulelizalelwe ekhaya na? Kungathubani na ukuba abe yinto ephangiweyo? Zimbharhule iingonyama ezintsha, zalikhupha izwi lazo, zalenza laba senkangala ilizwe lakhe. Imizi yakhe yafakwa isikhuni, ayabanabemi. Kananjalo, onyana basenofu nabasetapanesi badlela elukakayini lwakho. Oko asikukwenza kwakho na, ngokushiya kwakho uYehova uThixo wakho, ngexesha ebekuhambisa ngendlela. Okanye yintoni na inawe nendlela yaseyiphutha ukuba usele amanzi omnayile? Yintoni na inawe nendlela yaseAsiriya ukuba usele amanzi omlambo lowo? Kuya kukuthethisa ububi bakho, nokuphamba kwakho kuya kukohlwaya. Yazi ke ubone ukuba bukubi kukrakra ukumshiya uYehova uThixo wakho, nokuthi ungankwanki phambi kwam, itsho iNkosi uYehova wemikhosi. Ngokuba kususela kwakude uyaphule idyokhwe yakho, waziqhawula izitrophu zakho, wathi andiyi kukukhonza, kuba ezindulini zonke ezinde naphantsi kwemithi yonke eluhlaza wazolula ngokwehenyukazi. Mna ke ndakutyala ungumdiliya wohlobo, wonke uphela uyimbewu yenyaniso. Utheni na ke ukujika ube ngamasebe acakacileyo omdiliya ongenguwokum? Ungafanelana uzihlikihla ngesoda, wathabatha isepha ininzi, ubugwenxa bakho buhleli budyobhekile phambi kwam, itsho iNkosi uYehova. Ungathini na ukuthi andizenzanga inqambi, andibalandelanga oobhahali? Yibone indlela yakho emfuleni lowo, ukwazi okwenzileyo wena mazi yenkamela enamendu, etshobela ngapha nangapha, mazi ye-esile lasendle, eqhele intlango, ethi ngokunqwena kwayo isezele umoya. Ukungxamela kwayo inkunzi ngubani na ongakubuyisayo? Bonke abayifunayo abazidinisi boyifumana ngenyanga leyo. Luthintele unyawo lwakho lungabize, nomqala wakho unganxanwa. Uthi ke kuncamekile, hayi, kuba ndibathandile abasemzini, ndiya kubalandelela ke. Njengokudana kwesela lakufunyanwa, kunjalo ukudana kwendlu kaIsrayeli. Bona ngokwakho nokumkani babo, nabathetheli babo, nababingeleli babo, nabaprofethi babo, besithi emthini ungubawo, nasetyeni undizele, ngokuba bandinikela ikhosi, abandinikela buso, ngexesha ke lobubi babo, baya kuthi sukume usisindise. Baphina kaloku uThixo bakho ozenzeleyo, mabasuke beme ukuba boba nokukusindisa na ngexesha lobubi bakho. Kuba oThixo bakho babengangenani lemizi yakho Yuda, yini na ukuba nibambani nam, nonke niphela nikrekqile kum, utsho uYehova. Ndifumane ndababetha unyana benu, intethiso abayamkelanga, ikrele lenu lidle abaprofethi benu njengengonyama edlavulayo. Sizukulwana ndini likhangeleni ilizwi likaYehova? Bendiyintlango na kuIsrayeli? Bendililizwe lesithokothoko na? Kungathubalini na ukuba bathi abantu bam siyaphaphatheka asizi kuwe? Iyazilibala na intombi izivatho zayo, umtshakazi uyazilibala na iinqwamesha zakhe? Ke bona abantu bam bandilibele imihla engenakubalwa. Uyakwazi ukuyilungisa indlela yakho ngokufuna uthando, ngako oko indlela zakho uziqhelisa izinto ezimbi. Kwanasemasondweni akho kufumaneka igazi lemiphefumlo yamahlwempu wamsulwa akwafumananga igqobhoza zindlu. Bekungenxa yoku ke, ukanti uthi ke ndimsulwa, ewe, umsindo wakhe ubuyile kum. Yabona, ndiyakumangalelana nawe ngenxa yokuba usithi andonanga. Yini na ukuba uzaluze kangaka, uyijike indlela yakho. Uya kudana ngenxa yeyiphutha. Njengokuba udanile ngenxa yeAsiriya, nakuyo leyo uya kuphuma zisentloko izandla zakho. Ngokuba uYehova uya kubacekisa okholose ngabo, ungabi nampumelelo ngabo. Amen. Jeremiah chapter 3, uYeremiya isahluko sesithathu. Kuthiwa, ukuba ithe indoda yamgxotha umkayo, wemka kuyo, waba ngowandoda yimbi, inokumbuyela na, alingebi lihlanjelwe na elo lizwe. Wena ke wenyuzile nezithandane ezininzi, unokubuyela na ke kum, utsho uYehova. Phosa amehlo akho eluqayini ubone, kuphi na apho ungalalwanga khona. Wabahlalela ngasezindleleni njengomArabi entlango, walihlambela ilizwe ngokwenyuza kwakho nangezinto zakho ezimbi, yathintelwa ke imikhumezelo, ayeza nemvula evuthisayo, usuke wanebunzi leenyukazi, akwavuma ukuba neentloni. Akuyi kuthi nangoku ndibize uthi bawo ulikholwane lobutsha bam. Uya kuba nenqala ngonaphakade na, ahlale ewugcinile na umsindo. Yabona, uthetha njalo nje wenza ububi ubufezile. Wathi uYehova kum ngemihla yokumkani uYosiya, ukubonile na elikwenzileyo iphambakazi uSirayeli, belihamba phezu kweentaba zonke ezinde naphantsi kwemithi yonke eluhlaza lienyuza khona. Ndathi emveni kokuba likwenzile oko konke, liya kubuyela kum, lasuka alabuya, lakubona ukuba inginingini udade wabo uYuda. Ndabona ukuba noko iphambakazi uSirayeli likrexezileyo ndaligxotha, ndalinka incwadi yokwahlukana nalo, lisuke noko inginingini uYuda udade walo aloyika, lasuka ke laya kuyenyuza nalo. Kwathi ngenxa yesandi sokuyenyuza kwalo, lahlanjelwa ilizwe, lakrexeza namatye nemithi. Nakuko konke oko, alabuyela kum inginingini udade walo uYuda, ngentliziyo yonke, kwaba ngokuxoka, utsho uYehova. Wathi uYehova kum, iphambakazi uSirayeli, lizigwebele ngokwalo ngaphezu kwenginingini uYuda. Ya umemeze la mazwi entla uthi, buya phambakazi Israyeli, utsho uYehova, andiyi kubusanganisa ubuso bam kuni, ngokuba ndinenceba, utsho uYehova. Andiyi kuba nanqala ngonaphakade, buvume kodwa ubugwenxa bakho ngokuba ukrekele kuYehova uThixo wakho. Waziphangalalisa indlela zakho kwabasemzini, ngaphantsi kwayo yonke imithi eluhlaza, ke ilizwi lam analiphulaphula, utsho uYehova. Buyani nyana bangamaphamba, utsho uYehova, ngokuba ndinizekile mna, ndiya kunithabatha abe mnye emzini. Babe babini kwimizalwane, ndinizise eZiyoni, ndininike abalusi abangantliziyo yam, banaluse ngokwazi nangengqiqo. Kothi xa nithe nandanaqhama ezweni ngaloo mihla, utsho uYehova, bangabisathi ityeya yomnqophiso kaYehova, ingathi qatha entliziyweni, ingakhunjulwa ngabo, ingafuneki, ingabuye yenziwe. Ngelo xesha iYerusalem kuya kuthiwa yithrone kaYehova, zixhwentelane khona zonke iintlanga ngenxa yegama likaYehova eliseYerusalem. Zingabisalandela ubugqola bentliziyo yazo embi. Ngaloo mihla iya kuhamba indlu kayakwaYuda kunye nendlu yakwaSirayeli, bavele kunye ezweni lasentla, beze ezweni endabanikayo oyise labalilifa. Ndathi mna, azindingathini na ukukumisa phakathi konyana, ndikunike ilizwe elinqwanelekayo, ilifa eliligugu lawo amagugu entlanga. Ndathi, niya kundibuza ngokuthi, bawo, ningabuyi ekundilandeleni. Inyaniso njengoko umfazi utshinizayo kuwabo. nitshinizile ngokunjalo kum nina ndlu kaIsrayeli, utsho uYehova. Livakele izwi eluqayini, isililo sokutahuzisa soonyana bakaIsrayeli, ngokuba bebezigwenxile iindlela zabo, bamlibala uYehova uThixo wabo. Buyani nyana bangamaphamba, ndokuphilisa ukuphamba kwenu. Uyabona, siza kuwe ngokuba wena Yehova nguThixo. Inyaniso yaba bubuxoki, ingxokozelo yasezindulini, yasezintabeni, inyaniso lukuYehova uThixo wethu usindiso lukaIsrayeli. Isikizi liyidlile indyebo yobawo kwasebuncinaneni bethu, impahla yabo emfutshane neenkomo zabo, oonyana babo neentombi zabo. Masilale esikizini lethu, lisigubungele ihlazo lethu, ngokuba kuYehova uThixo wethu sonile thina nobawo kwasebuncinaneni bethu. Unanamhla asaliphulaphula ilizwi likaYehova uThixo wethu. Amen.